with you. No matter what you are going through.
Katikati ya mateso, Mungu yuko.